Kwadhi mbele nyakurom gajwa moko kuom majodolo Mayai County ma Baringo hoko apunya wacho mondo mi owinje ywak mar rawere ma pacho kae ma osekelo ng'anyo thoth bombe ma Turka. Kutanaye gi Bishop Joshua Cheptarus mar kanisa mar Full Gospel Church of Kenya gi siemo piny owacho mondo mi kik buono ywak oganda ma osebedo ka bago ng'anyo. Ne giwuo Merigat Full Gospel Church kama ne gipogoe chiemo ne jogo ma midhiero mar oula kod monj mag maundu noyudo e gwenge ma Baringo North, Baringo South kod Tiaty. Ikwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi orangie weche mag uchumi ma Turka.
Amen.
From the voice of all Kenyans, the demand of too much levies is all over. And we feel that a government, with all the humility, could listen and know that these people are pressed. They are so much pressed. They are so much pressed. They are indeed pressed. Please listen to their voice and consider where possible.
Mama Mboga, na yule abaye hawezi kujimudu, waangaliwe na wafikiriwe. Kwa hii taksi ambazo imekuwa juu sana, tufikirie, tusikie kilio cha wananchi ili hata tuweze kusaidiana na serikali, kwa sababu taksi ikiwa juu sana kiasi ya kwamba wananchi wanashindwa kujimudu, watajificha na nikupotea watapotea, na tutakosa hata ile kidogo tulikuwa tunataka.